umoya wami ulambile inhliziyo yami iyadinga ithiwa wena Jesu bangihlangane amazulu umoya wami ulambile inhliziyo yami iyakudinga idinga wena Jesu bangihlangane amazulu umoya wami ayiwo ulambile inhliziyo yami ayiyakuthanda idinga wena idinga wena funa ukuhlangana nawe bayanderele baboshaya umoya wami ulambile inhliziyo yami iyakudinga idinga wena Jesu bangihlangane amazulu moya wami uyadinga moya wami uyadinga ifuni zambulo samazulu inhliziyo yami yakuthanda moya wami uyakudinga yebo ngifuna wena Jesu ngifuna wena Jesu umoya